Watu yangu wako wapi hapo?
I'm going to go to the house.